Na uingie. Haiwezi. Hiki ndo toke nje.
Kuna tunaleta ile tusema.
Exclamation,
exclamation again.